Pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene ndithu Malawi ambira makhandi mpata opereka maganizo awo pamene ndale zathu zikuyendera kuno ku Malawi. Ndipo ndabwelanso ndi mzika yokhudzidwa imene ndithu imasapota chipani cha Democratic Progressive Party komanso United Democratic Front UDF. Nde iwo wandithu akunena zambiri pamene ndale zathu zikuyendera mmanga kuwayankha akeni msonda amene amanena kuti ya Malawi tisiye kunena bodza pa za dziko lathu makamaka pamene ndithu ena akunena kuti ya mafuta ayambiranso kusowa kuno ku Malawi. Ndi amsonda anati ya izi ndi zabodza nde nzika imeneyi ingofuna kuyankha apo zimenezi komanso ikufuna kunena apo za msonkhano umene ndithu UTM inachititsa kuzomba kumene kwa kaliata analankhula kuti awapa kaliata sain pabero chifukwa chake chipani cha UTM pena pake chikuoneka kuti mavuta amene akuma nawo Malawi sizikuwakhudza kuti iwo anditu umenewo sali nawo wa ngulumo nde nzika imeneyi ingofuna kukambaso pang'ono pa nkhani zimenezi ndi nkhani zina modo yake ndipo mwapita kunena kuti ngati pali zipani zimenezi zingapulumutsa Malawi ku mavuta amene akuma nawo ndi zipani zokhazo za UDF komanso DPP. Ndeti nkhali modzi kuti amvina kula amenewa kuti akuti bwanji modo ya lero pa 22 May 2024 pano pa Nyasa VoiceBox.
Olemekezeka Malawi anzanga ndakupezani ine wa chipani cha United Democratic Front UDF komanso Democratic Progressive Party DPP asonda mawu ndikuyankhani asonda zopano munthu asonda ndi chake timakuuzani kuti inyo chimene mumapanga simachiziwa koma muzazindikira bwino pasogolo kuti inyo ndi munthu opepera inyo ndi munthu osazindikira zimene mukuyankhula apa mwafotokoza nokha kuti inyo muli kuchipani chosunga ngodya zinayi komaso zipani zina zimapanga zinthu mosa zindikira zimene akupanga akoza kungozamba tukalire ndikumayankhula zimene afuna kuyankhula olo asanadusire kwa sogoleri wa chipani chawo kapena kwa secretary general kapena secretary general akoza kupanga zinthu zoti sana muze president wao president kuzakana excuse me akuyenera ku Canada chifukwa zopusa zosezi mumapanga ku chipani cha DPP ndi inyo asonda zopusa mukuzikamba inu zopanda umunthuzi mumapanga tu ndino koma timakuuzani kuti izafika nthawi zopepera ngati izi mutapita kumbali ina sanga kuloleni lero tumukuti muli ku Congress koma mukuzikananso kuti inyo mukuyankhula sikati munthu wa Congress mufuna Malawi aphunzire apo chani zimene mwayankhula apa zonse zampwerera zopanda zeros zopanda kuchiganizo munthu wamkulu wokhalamba bwino ngati inu kumayankhula zopepera ngati zimenezi ndinu ndani tika kuuzani asonda kusamva kuti asonda musaganize kuti pamene wina wolumpha mbuna ikukagwera uko kuti nyuso mungayikwanise machita makani mabweke tuka each and every day muziko muno chifukwa chokuti munali ndi challenge ndi kutumidwa ndi anthu sopano lero amene akutumani kuti muzinyoza Congress ndikulibe nchake mwakhala chete chifukwa Congress amakutumani kuti zinyoza ni UDF zinyoza ni DPP that's why today you just keep quiet chifukwa chaka DPP ndi ya UDF sangataye nthawi yokuuza ntumuzinyoza zipani zina chifukwa inyo kumene muliko ndi kumene amakutumani ntumuzinyoza chipani cha DPP ndi usogole wafa pita mutalika ndiye lero li okutumani okulibe mchake mwangu khala chete samakutumani ndame mumaka joinawo mupanga cha poti DPP mumaiya nkulia ngati ni memba wa DPP timakuza ni dismember wa DPP ni chake mabweresa mapokoso lero tumukuvomereza nokha kuti zipani zina munthu amangozipangira chinthu akangozuka kapena kukangana ndi akazi yawo zuziwi isatu kuti niwo mmakonda kukangana ndi akazi yanu ndi chake muli ku chipani muli ku tosa layas asogoleri ena ku chipaniko amamenya tu azikazi yawo daily akangolezera mu each and every weekend mpaka kumachola sagwada zimene zoti ku DPP kulibe UDF kulibe taona ni pamene mwinango choka inu ndi nzanu kondwani kondwani na nkumwa kakuti zina lina malema George Malemi mutachoka kumene kwa kina Grezida Jeffrey no senu wa kina Dawusi ku DPP tu kulipanopa kutu kwa bwerera ndi tudi mwazina lao la Democratic kuli Democratic tu ku DPP kuli chete antu akugwira nchito mwenera monga menama enera kugwira antu oganiza bwino mwayankhuladi bwino kuti ndi inu bubu anthu ena amene amachita zinthu amakhala kuti ozindikira ozindikira sapanga zopusa ngazimene mapanga inuzi inu ndimaonekeradi kuti ndinu bubu timakuwuzani kale kuti inuyo ndi munthu wakuti mbutuma palibe chimene mumachiziwa asonda lero mwanena nokha kuti ndinu mbutuma kuti bolani ena amene akupanga zosokoniza makhala ophunzira ophunzira sangasokoneze ndamukaonale chipani cha DPP chili quiet china chicho sechili malo make kufuna kupanga chintu mukuyenda kuti kuzindi kutengera upangiri kuzera kwa president wochipanichi komaso ndi executive members yose imene iyi muchipani imo osati mango zamba tuka lero kumango yangu la chipongo ndazana kina ngu lero tusimuona magawikana kusa zimene mapanga simaziziyo kajoine ntwazana na nkumu haoto ndiye mapita nusu pano kumpali yole pera kumanina kuti tima kuuza ni kuti inyo kuyambira muchipani cha UDF mwena libe zina mu DPP nako kupasani ka board members ucheni kuti mwina mwake kuma mwena libe zina mumayesa kuzikonza noka pa social media kuti akuziwe kuti kunja kuno kuli asonta kuzera mukutukwana poti pali mawo kuti chisiru sichimaimbidwa mulandu kubwalo ndichake inyo simaimbidwa mulandu nanga sindinu achisiru matumidwa ndi anthu kuti muzipanga muzisokonza chipani cha ini wake pomwe chisaye chipani chanu don't forget kuti Arthur Peter Mutharika anakuuzaniso nikuti inyo tusimuli memba la wachipani ichi ansonda mukulimba ndi chipani cha DPP inyo tusimemba la wachipani ichi koma mazimveka umemba la choyo kuti musokoneze zinthu lero tumaonekera muli pa tetete kamuzi yankhula zopakira Congress kachana mulibe mau each and every day matu satu malikodi onyoza chipani ichi cha DPP lero simu kaime pa ntundu ndikutusa chifwenso simemba anthu akutengani ngati ndinu ndani musaliso ndani asonda mungokhala chete basi inyo kwandu kunata zanu zinata basi kungokhala chete palibe so amene mukungu ataisa anthu nthawi kuti azimva mawu anu inu mukuyankhula chifukwa palibe chiphunziso chimene chimabwera choka mu ubongo wanu ubongo wanu ulibe chiphunziso ubongo wanu ndi chiwonongeko basi ndi asonda ndafuna ndikuyankheni kuti mukamafuna kupanga chinthu muzilingalira muziganiza inu mungaime pa podium kumanya kuti chipani cha kongeresi ngodya zinayi imwa kuti makuti asonda kusavuka kuta mapulani kusowa zochita ndi kumeneko mugaze ngati angakupasani ka board member kumeneko kapena angakupasani china chichonse se amene oti ena ndi ajana apasa 2 years kuti akhale 2 years kuti akhale memba kuti akhoza kuyimira pa udindo ndiye inu ndi ndani inu lokasa na mungaopeza lokwanu kumene munachokera inwe anthu povote azitu kuvotera chani akulu upusa kwa basi munthu ukhala wamkulu koma kukhali maganizo angati mwana zimenezo mukanadeka mwene mukanadeka asonda timakuza ndi asonda dekani musamathamange mtima chifukwa ngoma yolilisa simakidwa kuphulika yaphazuka tu lero taona muli chete osati kuti musunga ngodya muyankhula zichani poti yecho sindi mathero ake sindi amenewo ndi mawu amenewo ndiperekeso chenjezoso lalikulu kwambiri kuti achifundo kachali a Malawi Electoral Commission zindikirani ndipo mukhale munthu ochenjeresa tikuzo ati akaliati adanena kale ndikubwerezesa mwamene wakuti pamene tiwachoka jeni ansa pamene tamuyika chifundo kachali ameneyo ndi mwana weniweni wa MCP ana yankhula mawu ameneyo nanga timwina munayi wandikoza kutumizani likodi la kasonda kuti mumve ndiye mawu amene adayankhula akaliati kuti chifundo kakumbo kachali ameneyo ndi wa Malawi Congress Party akaliati anayankhula ndipo zonse zimakuchitisa polemba makata au nzika zikusonyezatu chile kuti iwoni ndi Malawi Congress Party chigamulo chawo chimene chinabwera chokuti Congress Party ndi tosalayasi ya wina tinaziwa kuti iwoni ndi Congress Party pakufufuza kwa anthu ovota amagwera ku blema boma la mulanje ndi cholo timaziwadi kuti iwo ndi Malawi Congress Party pano zokuti chigawo cha kumpoto akulembesa ndi kamwana komwe kakhanda tikuziwo kuti zikutero chifukwa chifundo kachali ndi wa Malawi Congress Party ndiye ife sitikudabwa koma tikulimbikisani kuti yesesani alimbikiseni anthu kuti alembese mochuluka kwambiri chigawo cha pakati kuti ifeso achipani cha DPP ndi UDF tizapeze mavoti ochuluka kuchokera ku chigawo cha pakati chifukwa chuluke mkwanjuchi umaona imene yakuluma sindikirani kuti kufuna osafuna anthu amene atazambe kuchosa chipani cha Malawi Congress Party ndi tosi alayasi mboma azakhala ochoka chigawo cha pakati ndi chigawo cha kumpoto kumene kunachokera akazi awo a Lazarus chakwera ndikumene kwachokera china chakaka nyirenda ndikumene kwachokera wina aliyense amene ali maudindo amene akufuna kuti akale kuti apana ziko loselino likhale kuti lili manja mwa munthu mmozi koma zimenezo siziteka ndizuzulenso kunsonkhano umene munapanga a Patricia Kaliati. Akaliati mukaona ti mwasowa zoyankhula tiuze kuti mwayankhula nthawi yayitali munakhalanso mneneri wachipani cha DPP munthawi ya maremu profesa bingu wa mtarika simwawuse mtendere munakhalanso mneneri wachipani mwayankhula kwa nthawi yayitali Akaliati tikuze kuti mwina pano zoyankhula zakutherani mwayankhula Akaliati nthawi yayitali kwambiri pano paso yankhula zakutherani mukanasankhananuso kukhala chete ngati mmene asankhira asaulo silima kukhala chete chifukwa zoyankhula zathera ngati mmene asankhiranso akeni sonda kukhala chete chifukwa zoyankhula zathera ngati mmene asankhiranso akondwani nankhuma kukhala chete chifukwa zoyankhula atu akondwani nankhuma a George Malemia zathera ndiye inunso mukukhala chete chifukwa inunso zoyankhula zakutherani akweni akuka tilibe nanunso ntchito inunso mungayimirire pa sonkhano ndikuma polisha kumukomesera chakwera kuti chakwera sana la kuita sekena kalikose chifukwa chokuti manifesto anali a UTM koma chilima akanakhala ngati kuti ali pa usogolo akanapanga zizimechi who is chilima after all chilima ndi ndani chilima angapange chani amachiziwa chani chilima cha mboma chilimayo poti mwina chilima ndi inu Akaliati bolani inu mwakhalapo ndi una nthawi yayitali mboma lime mmaboma apitawa mukhoza kuziwa kena kakang'ono koka kokayendesedwe kaboma koma chilima angaziwepo chani koposa kuti iye ndi agent wa Airtel iye chimene angaziwepo ndi chani olokuyimirira mu parliament kuyankhula za ku constituency kumene akuchokera iye anayamba wapangapo UMP amauziwa mpando wa UMP anayamba akhalirapo ucheni chilima chilima angaziwe chani poti chilima akanakhawozi chepesa akanakhala ku DPP koma iye uchi anapupuluma atakhala kwa 9 months ndi kuyankhula za mbwerera zake zonamizira president kuti ucheni wamwalira adakati kuchipatala pamene paja anayamba kumusala iye uja poziwa kuti uyu alibe chikondi ndikumuunika kuti uyu ndi wankhwizi wofuna usogoleri nthawi yake yosogolera isanafikire ndiyeni ukayendeso ndikaboma kuyambe paye paja sana akaziwe mpaka mmene akhalira simungannene ini kuti chilima amaziwa kuti programu itipanga chani tipanga chani ndi chakelero ziko ino lasokonezeka chifukwa chakwera ndi kusaziwa kwawo nawonso amene amaganiza ngati angasogolere ndi chilima basi auzimu wake use mtendere asadiki mia chifukwa akanakhala akasadiki mia chifukwa sadiki mia amene ndi experience yakayendesedwe kaziko chifenenso wakhala maunduna maboma anakhala maunduna maboma onse ndi achakwera amene amadalira kwambiri ndi swadiki mia ucha poona kuti aswadiki mia atisiye anamwika pasogolo chilima ti mwina make koma samaziwa kuti nayenso ali chabe chabe chifukwa chake palibe chimene akuchiziwa upangiri umachita kuziwika kuzera kwa atupele mluzi kukuuzani kuti achilima tu ndi achakwera palibe chimene akuchiziwa anthu awangoyankhula kuyendesa kwa boma anthu awasama kuziwa palibe su chinecho chimene angachokuyendesa ndipo zinali zoona zimama yankhula tupere muluzi zinapelezera chifukwa tupere amaziziwa afa pita mutharika amamuuza kuti choka pa udindo ufike uwu choka uwu kumuuza kagwirisidwe kantchito kuti timatere timatere pomwe upangiri umenewo achilima sana uone chifukwa chankhwizi ndi kupupuluma pa chifukwa chimenecho ndi chake lero zinthu zikusokonezeka ndiye wina uzikayimirira kuzomba ukuti Kaliati ifeyo mamega farms ndi ifeyo chakuti chakuti wapakali ya sain babelo inu pamene amakhala pa vice president samazuwa tali ukeliala kumene makavomerezana kuti akhale vice president samaza tali ukeria kodi president amalamula nziko ndi apungu atatu muzikandi manyazi pena paka kali yati mukamaya ngola mwakula tu iniyo tu ndagogo tu mukanasi yakuganiza kwa zibwana kaya kali yati muganize kwa umuntu inyoro mwindi zibwana abekoma koma kukula ndiye mwakula simuganze kati muntu wankulu mukwafunya anthu aziko la Malawi mafuno otani ukakalamba tu akali yati tukuuzeni ukatamano usamaswe pale asireni anaangono kuti chimangachi apitilize kukazinga ukakalamba ukatamano kaliati patilisha tu kaliati na mimi ndikunena hapa noti osaswa pale musaswe pale asireni ana wachimangachi apitilize kukazinga ine mukuyankula pa kuti basi zose zimene zara kuika ziko munachifa chilima sana kale president kodi chili masimu na mpange support kuwala kwafika kuwala kwafika ndayo yokavota chisango munapeza pungwa ngati atatu watatu angalamulie ziko just imagine nanga timu napeza pungwa atatu pano ndi mbwerera zanu zimene amapanga sogolere wanu chili mazi muganda ndi opungu mozi muzamuona ine ndi opungu mozi simuzamuona atu mukotokuza kuti munapeza pungwa atatu wacha komatu pungu mozi simuzamuona ndiyo mukanganga chipani chanu cha UDF muchindi ndi fama fans chili ndi anthu ochikonda banji zibwereza zose zimene zichitika ziko muno simukupezako chifukwa chake chani chipani chanu anthu anada nacho kukosa komanso amaziwa kuti usogoleri wa chilima siwoyenera sanga sogolere ziko Dr. Tupere muluza ananena kuti ena watu akufuna kuti akawina pa chisanko akale ndi mikwiyo basi za mangawa tikaponya anthu kundende tizachosa anthu makuti makuti lero mukubandini noko ndivomerezane na onsoto aboni kalinthu ananena kuti achilima tu akanakhala dolo akanakhala kuti safuna za corruption akanakhala kuti si munthu wakuba achilimawo milandu ichatu sakanola kuti itesedwe akanakaonekera pa koti kuti koti likatayo automatically kuti iwo si munthu wakuba koma achilima ona kuti hey ndapulumuka chifuwa inedi ndi wakuba ndi ngotesa ndi wamotere chifuwa ndikapita ku koti ndi ma statement anga onse amana perekedwa ndikapezeka kuti ndi wakuba ndi asa kuzwa kuti chima ndi wakuba nziko muno linda ndi kali yati uzima apa wakukali yala amene asa kuzwa kuti chilima ndi wakuba nziko muno ndani amene akuzwa kuti chilima milandu yake asa kuzwa kuti watulukira pa window kungokhulukira zizake poona kuti waba tipanga naye bwanji poti wayaluka kale timu yalusa kuti waba mwina so ndikuzibisa zwa president kuti ndine ndemwe ndionekera kuti ndaba poti akulu kwafusa mafuso ena kuti zimene zame atayankhe ndachilima ndachakwera kwafusa mafuso ena chilima kuti mafuso amene kumata zayankha achakwera kusonyeza kuti chakwera ndi chilima kuziwana ndi pano amene akuzwa kuti okubayo ndiye ndi chilimayo ndiye inu akaliati nanga ti mwasowazo yankhula mwayankhula kwa nthawi yayitali pomanyi a president achakwera ndi anzanu achilima zindikirani kuti a Malawi mukuona ngati mukuwapusisa koma a Malawi sakupusa a Malawi daka kuyang'anani a Malawi ndipo tikuziwa mutatha kuyankhula tu achi kaliati kuzomba kwanu mwaona anzanu mukwanena aja achilimawo ali ndi ndani sali ndi chakwera ino ndiye muzika kuti apekeli ya saimba bewa kaliati usiru tu sagawana munga gwenele limozi ndi chisiru ali yese tuwa mazuka ndi chisiru umena na badwa nao so pano achi akaliati musatenga Malawi kandazi siru tu maganizo ainuyo musaikira ndi wena ngatiso akuganizaso mopepera musaganiza bwe ngati memo kuganizira inuyo musatenge a Malawi ngati anthu osapenya osazindikira no amalawi ndi anthu ozindikira chimene akupanga ndiponso tikuziwa kuti chilima ndi wakuti panopa kufuna osafuna mungazikomese musazikomesere mavoti achilima nanga ti anakanika kupeza asa kuziwa kuti ndi wakuba ndi ukapeza pungu atatu panopa anthu akumudziwa kuti ndi wakuba ndi waboza mpaka kumale chumiza zipongo zao kumbasada nkalamba zoti zikuendera ndodo angavotere chilima lero ndi ndani olokwana amene anabadwa mana 1994 amene anapanga ma mistakes ovotera tosalayas lero tusanga votere chifukwa wina aliyese panopa amene ndi makobiri opanda makobiri tikuvutikira chimozimozi chifukwa amene anabadwa 1984 pano amene opanga ti business amene akugwira ntchito zinthu kuti agule pa khomo zikumvuta kuti athandize makolo kumuzi zikuvuta kuti tiimise mida ya makolo athu kukuvuta tiende pase uzikuvuta kupita kuchipatala mankwala kulibe zikuvuta wina aliyense zikumuna akuziona ngekali yati be careful and you must think before you starting talking kwa wanthu zinthu zambwerera ndinoti munthu wa mai timakupasani ulemu ngati amai yanga koma you are now starting talking zosamveka bwino kwa wanthu and I'm warning you again and again musazaerekeze sikuima pasanja tikumaya nkhola zopepera pamaso pa anthu amene akugona ndi njala amene akulembedwa makata kuchipatala kuti akagule mankhwala ku famasi amene agulisidwa fotereza pa mtengo wodula fotereza yososapapezeka kumana maso kuti ziasokonekera ma network why bwanji mupanga za ma network mukuzuwa kuti ma network anthu mankhwale mbakungwanamiza mayina awo kulibe kumakompyuta kwanuko ugaze ngati ansawo kuziwani ndani kali yati iwe pamene ukukhalapo usazitenge kuti iwe suli kuboma iwe anakupasa unthu unewo moto mwadyadya ndalama kumene kumwagawanagawana muzifika pa sanja pano ndikumaza yankhula zinthu zachisawawa kuti ndiwe ndani nawonso munthu osaganiza bwino ukuchoka kwanuko ndi umaka muombera mmanja kali yati kodi anthu munabadwa bwanji zindikirani kuti chipani chimene chingakuchoseni pa mavuto muziko lino la Malawi ndiponso msogoleri amene angathe kuchosani pa mavuto muziko linoli mulungu alemekezeke chifukwa chake simumaziwa zimene yehova amaziwa kuti upangiri usogoleri wafa pita mtalika ulibe chifukwa ndi munthu komanso ndi wokonda dziko lake wopanda kuba mkatimu lero mulungu akuonesera chifukwa kana kati wapitizabo president bwezi mademo akuchitika every day komanso bwezi mumati kuti chilima akoza kuendesa ziko bwino chakwera akoza kuendesa bwino koma yehova sala kusaunikira ona kuti akuonesere kuti zimene mazichemera zichandizi mwaziona kale ndiye kale atuzika imira uzika angola zichana afa pita mutarika ndi chipani cha DPP komanso UDF ndi zipani zimene zingakuchoseni kumavuto ndipo zinchito zawo mwaziona chenjezo lipite kuboma chikunkuyu ngati neneli waboma aya chikunkuyu musamale inio pamene muli minister musayimilire pakanema ndikuyankhula kuti takhazikisa makobiri mwakuti tizika asaka anthu imene ndi dictatorship nthawi ya zikongresi zijammasati anthu makaphera ku Zambia kumakaphera kumapita ku Tanzania kumakasaka china kanyama chiume zimenezo musiyiretu zikono ndi ya democracy osachifukwa chake munthu sanatenge tu futi kuliza nziko muno kuti wabakiri muuzi TV waliza futi ziko muno akusakidwa kapena waphwanya shopu kapena wabacha kuti amango tu yankhula zimezi kuchitika ili mpaka musonganise drama zambiri nzipata mulibe drama mafuta ndimene akuduliramu zokudya shuga wakwera nchere omwe masamba timu au zikuvuta musonganise 20 milioni zona ati ukangosaka munthu wopanda chifukwa kuti akungoyankhula ndiyena aba mamiliyoni achina chilima ndi chakwera muno mukungwa yang'ana what is that udindo tume muliwo muzachoka ndipo mukuchoka pa 2025 komaso ziwani kuti ndapanga ndakutumizani uthenga zana kuti kuyambira tuzana aphungu onse ziko muno kulibe kuyambira siku limene drama zimene kutenga phungu wina aliyense amene ukuzivomereza kuti fitiza ndiya dramazo sindikusankha tu phungu kuyambira chipani cha Congress chipani cha DPP chipani cha UDF chipani kakuliso ka aphungu kaya zipani zina kayatatu a UTM awiri ndi mmodzi wa afford ndi ma independent nonse wina ase amene ali phungu amene mwayamba kulandira makobiri siku limeneli kufika pa siku limene kuti azagwesedwe tikuyandikira kuvota makobiri amene next government mukuyenera kuzabweza ziko mukwambi mulungu akudaliseni mama wapambana adachisenso ziko lathu koma zindikirani kuti chipani choyenera kuti anthu chachose mavuto ndi chimene anthu achiganizati achivotere Democratic Progressive Party DPP mosogozidwa ndi Professor Arthur Peter wa Mutharika komanso ndi chipani cha United Democratic Front UDF 2025 boma ziko mukwambi.